Musa Professor Free State o etetse ditse tsa o tshwaya tse 20 a metso meraro Kroonstad. Ba tshwai ba 60 ba se ba ikgotsi ka lebaka la go tshwaetswa ke coronavirus.
Re na le 2134 ya di-markers bana ba tshwayang. Ha ga bona mona Free State ba robedi fela ba bile positive. A le mong o re sile ene taba ena e tsaetse maobane.
Lefapha la bophelo le sebedisana mmoho le lefapha la thuto.
Lefapha la health le la education le sebedisa ba sebeditse mmoho ho planela ho tla tshwaya hona ho etsa bonnete ba hore di-markers tsa rona di fuwa accommodation hore ba se ke nne ba tswa hore ba qetelle ba iphumane bana le hore ba ka tshwaetswa moo ba leng teng le hore hape re etse bonnete ba hore space se ba sebeletsang ho sona se lekane hore ba ka observe social distance ba na le PPE ba na le di-sanitizer le tse nang le tse cleanang di-surface hore ba seke ba iphumana ba tshwaetsane ga o ka etsagala e mongwe wa bona a tshwaetsege.
Mmuso o re go imololwa ga motlakase go amme ditse tse ngata empa basebeletsi ba kgona go sebetsa nako e fetang e badilweng.